faranga. Na mimi sita kucheza kama kadanda. Niki kucheki ro upigenga kama kinanda. Na cheki una so much more. Njoo nipe mi yellow.
Shake your bum bum, dip a number, jugume bamba. Sisi kukuta kuta kama kamba.